abahlali nabahlalikazi, ngivumeleni ngi-introduce uSalt noVinika ne-Pimp Stress yabo. Yes, 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 okay. Alright. Bahlali uSalt noVinika lana bazodansa ke and bazobukwi competition owinayo uyena ozokhipha i-veil ya nonka. Ni ready, SaltVinika? Alright.